akufanana na noji direct fine soru nkatundu au maya migana eh kuti mzanga iso ayi mwamuona u kani basi pachadzina nda
ndine afred manyusa ziga yakukasungukuno kuphunzira paboma sikulu sekondari kachamba sekondari sikulu kukulira konkuno kukasungukuno azibale anga ose wawo
Tukomo kumbiri kakareni Bibibi woye Ine Njino yanga Ndukulandila Vice President Ashika ujino chapakati Alfred Gangata Amene pamsonkhano uno Akuimina Professor Adadi Tawasowa Adadi kuno Tawasowa Adadi kuno Ndendi shiro imene yondi ya ine ngati regional governor Kwa abwele etsa kuno Tabemba vice president Nangasaya zone la oka Kuta atati kuno kukasungu adhani Atati kukasungu kuno abwele Ine Nimafuna zone nene mawi ya awa Ndhawe imene kukwana ino Ndhawe ya campaign Ndhawe ya jani Nde pachijewa bali mau akuti kumsuma saka nkhana manja mudamvapo chiyo chimene kokasuma silika nkhana manja kuti mzathu yalunyema chinthongo chachikulu ayi tibibiwoye nthawi ngati ino kuzibwera zipani zina zofuna wathu ifeso atibibi idabwera pano Ifeso tukufuna mavoti. Mavoti ameneo yoti tikavote Professor Arthur Peter Jani wa Mutalika. TPP woye! Ndiye wina asanene kuti atipipi ya madzarani kukasungu. Kukasuma kwa makankhana manja. Iwo ngata kufuna anthu ali ndi ufulu wawo kubwera kukachitisa msonkhano. Koma lero tabwera po ndife a TPP. Anthu mwabwera mwa unyinji mwalakwitsa. Ayi ndi mafunaso ndinene mauyawa kunali nthawi yaitali kwambi imene makandideti kuchipani chathu cha TPP ankafuna mpando wa presidential candidate koma ine komaso ndi anzanga ena tidaima ku convention kuja komaso kweni chinsi kuja kunena kuti anthu achigawo chapakati akupempha kuti A Professor Arthur Peter Mutalika ndamena imine chipani cha TPP. Sizinateke kodi. Lero ndufuna nditokoze nonse mani GC members mabwera. Pesa ni manja kumene. Masango kumene kuja adayenda bwino. Chifukwa zimene anthu amafuna A Professor panopa ndi candidate. Siyonjo. A Professor ndi jani? Ndiye Vice President achigawo chino chapakati ndi awali apa Alfred Gangati. Kodi bwana tangochirani ngati pang'ono. Ifaina sama kuonani ngali moto muchi. TPP woye! Aimani. Vice President achigawo chino chapakati ndiuti kodi? Msonkhano unoso amene akuchititsa msonkhano uno ndi ndani kodi? Ndiye inu nonse amene mumasemphana pa nthawi yopikisana ndi yawa nthawi yakwana yakuti tonse tigwire tchito limodzi tikumvana kodi nanga kudzakhalaso masankho a vice president kulibe ntchito kuti tidzachite zimenezo ndi 2020 ka 2030 kuti tidzachitenso masankho ya convention ya chipani chathu cha TPP. TPP woye! Anthu ndikuza ni mawu awa nthawi ya referendum padali nthawi imene mabishop adatulutsa chikalata chonena kuti muli ndi kusankha chipani chimodzi ndi kuipa kwake chipani chimodzi ubwino ndi kuipa kwake tikumvana kodi ndiye tinafikanso amanenaso kuti anthu asankhe chipani kapena kuti anthu amene akuwafuna ndipo nthawi inonso ndikufuna ndinene mawuyawo ubwino wa chipani cha malaika ongeresa pate ndi kuyipa kwake ndiye anthu ayang'ane ubwino wa chipani cha TPP ndi kuyipa kwake pa nthawi imeneyo amayang'ana ubwino zikachuluka voti mbakavotera kuti timavotera kumene zachulukako ubwino ndiye ife a TPP tabwera pano tinali mboma pa nthawi imene tinali mboma panali zinthu zabwino zimene ife tidapanga ndiye tidzakukumbutsani kuti pa nthawi imene kubwerayi voti yanu kavotereni TPP TPP woye nanga zimenezo ndiye kuti ndi mulandu ngati tikunena zimenezo voti yathu tinavotere chani inu ameja ndi ma district governors anu akuno ku Kasungu mwationetsa mwatilimbitsa mtima mwakuonetsa chidwi chanu ndipo kuno ku Kasungu tikhala tikubwera pafupi pafupi koma nkhani yayikulu ndionena kuti aprofesa abwere kuti aprofesa abwere kuti anthu kuno mwadandaula salu chifukwa ine ndimamva chisoni maikunje kuyenda kwonseko kuone kuti salu kuno kulibe zinatha matisheti kuno anatha ndiye tikonze nthawi mubwere kuti mudzagawire katundu ameneyi kuno TPP woye mwaiona TPP imene ili apa pali mphepo apa kodi pali mphepo apa nanga vice president ndi mphepa ochisale awa ndi mphepa mukuona ameneku kolitetu imeneyi TPP woye bwana pano tikanabwera 12 o'clock chifukwa pano pali magule ena saona makanja wa TPP kuti kodiso ku TPP kuli katundu wamtundu umenewu TPP imalemekezanso chikhalidwe imalemekeza miyambo ya makolo athu chifukwa wenafe gule wamkulu ndikumene tidatengera kwa mwambo ochewa TPP woye inu bwana vice president lero msonkhano wanu woyamba mutawina masankho ku convention mwabwera kuno ku Kasungu ndiye kumchinji akukufunani kudedza akukufunani kunkhotakota akukufunani anyamata wa NGC ali apa ntchito yawo ndikukuperekezani misonkhano komanso iwo alankhule ndaona chinache malimba ali pano mikoko yogona ali pano timu yonse ya TPP ndiyogwirizana pano pachigawo chapakati TPP woye ma district governor yonse palibe ndi mmodzi yemwe amene anachoka chipani kusonyeza kuti chipanicho nchamoyo komanso nde kuti lichono governor yongwachani wamoyo chitilitili chimatengekatengeka TPP woye chitilitili chimatengekatengeka ayi ifeyo ntchito paliso mlangizi wa president ochikuno kutsogolo kuti